Radio Public Africaine. Radio Public Africaine.
Numwanya w'amakuru mu Kirundi.
Comment yashikizwa na Marie-Ange Irakoze.
Turi kwa gatanu igenekerezo rya 2025 ruheshi umwaka w'2021 ndabaramukije nshuti namwe bakunzi ba FPA ndabayikaze mu makuru mu Kirundi agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Leta z'ibihugu bitatu bya kano karere arivyo Burundi, Tanzania na Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo zoba zigiye kurangurira hamwe kubaka ibarabara ry'Indarayi. Muri ano makuru muraje kumva umuvugizi akaba n'umunyamabanga mukuru wa leta y'u Burundi. Mu gisata cy'umutekano abantu babiri bo muri komine Mabanda baraye banyurujwe n'abantu bivugwa ko boba ari abakozi biperereza. Kugeza ubu nta uramenya irengero ryabo. Muri gwa rukurikirane rw'ibyaranguwe mu mwaka Baristo Ndayishimiye amaze ku butegetsi, uyu munsi FPA yabateguriye ibivugwa mu gisata cy'impunzi. Saya gusa aya nayandi ni mukanya. Nongerenda baramutsenda bahe nikaze aya makuru reka tuyahere mu gisata cy'ubutungane. Germain Rukuki umwe mu bari basanzwe baharanira hagateka kazi na muntu ari muri Akat Burundi asubiye kurazwa mu ibohero rikuru rya Ngozi. Ni mu gihe kuri uyu wa gatanu igihe cy'isaha zitanu yari yaronse urwandiko rwa sentare isubiramo imanza yanahangwa rumumenyesha uko urubanza rwaciwe kandi ko agiye kurekugwa. Mu gihe umuyobozi w'ibohero rikuru rya Ngozi yariko yitegurira gusohora urwandiko rumuha uburenganzira bwo gusohoka ibohero, haciye haseruka icegera cy'umuyobozi mukuru ajejwe iby'amabohero amutegeka kubangira. Uwo mutegetsi yaje asigura ko umuyobozi mukuru ajejwe iby'amabohero bukuru pya Claver ariwe yanse ko ubwo rwandiko rusohoka. Uwize iby'amategeko bashirayishize Dieudonné abona ko amategeko yahonyanzwe. Tumukurikire.
Twaguye mu gahundwe twumvise ko umuntu watwara igisata kijejwe kuraba iby'amabohero mu gihugu yaciye agenda akavuga ati naho ubutungane bwamurekuye nimumugumizeyo. Ku bisanzwe umuntu afatwa agashikwa mu munyororo ku ngingo y'ubutungane. Mu gihe ubutungane bwamurekuye nta kintu kindi na kimwe kiba kimugumije mu munyororo. Biratangaje rero ko mu gihugu citwa ko kigira ku mategeko umuntu arekugwa n'ubutungane akagumizwayo ku ngingo y'umuntu runaka. Urubanza rwaciwe na sentare isubiramo imanza ni sentare yo hejuru mu zica imanza mu Idonito. Naho vyoshitse umushikiriza manza akaba yifuza kuzogenda muri gasambura manza. Ni ibintu vyo kuja kurabisha amategeko, ariko nta muntu ashobora kuguma apfunzwe arindiriye ico cuko hashobora kuba hari uzoheza aja muri cassation, kuko umuntu ategerezwa guca shigwa muri pozisiyo yashizwemo n'umucamanza yize Idonido, kuko kasasiyo nico bita recours extraordinaire. Naho yoba yewe bakabaye arukunguruza umuntu yategerezwa guca arekugwa hanyuma akaburana yidegenze. Uno munsi rero ivyo bintu bibaye ni ibintu biguma biza kwerekana yuko ubutungane bw'u Burundi burengekwa, bukoreshwa, butigenga, butagira aho gukorera. Nko kurara mu munyororo utagira ikintu kigupfunze no guhohoterwa bimwe bitagira izina. Turasaba rero yuko ubutungane bwogerageza bugashira mu ngiro ingingo yabwo. Umuntu asanzwe amaze gupfunga umwanya munini gose gusumba umunyororo bamuciriye ubu bakamurekura, kuko ubwigenge, ukwidegenzya nico kintu ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi rishira imbere. Ugupfungwa umuntu agapfungwa ari uko hariho amategeko abirekura. Muri kino gihe rero Germain Rukuki nta kintu na kimwe gishobora gusigura ingene atashitse mu muryango wiwe. Mu Burundi rero ari igihugu kigeze ubu biragoye kumenya igihugu ingene gitwawe. Kumbure harageze ko umukuru w'igihugu ibintu ageze iminsi avuga yemerera Abarundi atangura kuvyerekana.
Tubandanye ano makuru mu gisata cy'umutekano muri komine Mabanda yo mu ntara ya Makamba. Hari abantu babiri baraye banyurujwe n'abantu bakekwa ko ari abakozi biperereza. Kuvedro rero gushika ano mango
ntanumwe aramenye irengero ryabo Elvis niyo mwungere
abo banyagihugu babiri banyujwe bose ba muri zone gitara komine mabandi ntara ya makamba umwe yitwa Sindayiganza Antigone wa kabiri n'umukenyezi atukwita na Nyonsa wa Francine batwa ni modoka yo mu bwoko bwa Elixir abanyagihugu bavuga ko ari iperereza ku mukwa mukuru w'intara ya makamba yaje kubatwara nk'igihe cy'isaha zitanu z'umurango yoba yarimo n'umukuru wa zone gitara niyubahe Serge hamwe n'ubutwari iperereza mu ntara uyu ari mu muryango w'umwe mu bafashwe
batwa ni modoka yo muri Gakimankasi harimo sete zone non è che farai qua, vai a Serge, e come non fare a chiedere l'esame, non è una camba di qua, ma ero in un'unica mano, avanti a qua, e c'è un po' di vino, c'è un po' di pane, c'è un po' di pane, c'è un po' di pane, c'è
un po' di pane,
c'è un po' di pane, c'è un po' di pane, c'è un po' di pane, c'è un po' di pane, c'è un po' di pane, c'è un no, cani, devi trovare di fare. Ciao, comunque anche quello è un uomo d'andata, devi andare tutto a cavo sintetico. Uomo, cani, non sono neri, andavo. Ah, perché sei nato? Tipo, non so da agua, e cercano qui, barco, non è vero.
Nyusa Francine yatwawe ahetse uruyoya rw'ukwezi kumwe mu ruganda rwa LP twagerageje kurondera David ndi kuri musantire wa 10 mabanda ariko telefone ziwe ntizacamo nayo merewe ntunze n'Imana arongo iperereza makamba yamenyesheje uruganda rwa LP ko abo bantu babiri atabazi
Elvis niyo mwungere arakenuye tukiri muri ico gisata nyene cy'umutekano muvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati n'umutekano arahakana ko abapolisi biba mu mihana iyo bariko barasaka Pierre Nkurikiye avugira ubwo bushikiranganje akaba yavishuye mu kiganiro abavugizi b'ubushikiranganje butandukanye bagiranye kuri uyu wa gatanu n'abamenyesha makuru hamwe n'abanyagihugu
ibikorwa by'inyamiramabi ntivyama biri kubera tegwa amashugwe n'abantu bose nkuru yanduse yaba yari gutanga akarorero ati jewe baje gukora iryo sakasuzuma hanahana abantu wabi n'ibi n'ibi hanyuma narituye inyamiramabi canke nditura ubutungane hanyuma ntibantunganirize murumva ko ari umuntu avuga ibintu mu kirere gusa ngo baranyonora havuga ati je banyi vyivi vyagenze uku ibi rero ni hamwe barivuga bati ugutuka nta gutorera twosaba uwo wabarenganije ko yoheza kitura inzego kuko haba muri aba bakora amatohoza nyamiramabi bakora amatohoza haba n'umutungane nta n'umwe aratubwira yuko hariho waje kumwitura avuga yuko hariho abakoze kiriya gikorwa bagiye babiye kuko nyamiramabi baba bagiye gukora ico gikorwa baba bajyana n'indongozi zabo intwazangabo rero niyo shobora kureka ngo abatwaye bibe abona akamo twotera abakora ico gikorwa nuko babandanye bakora akazi kabo bisunze amategeko
tubandanyirize ano makuru mu gisata c'agateka kazi na muntu abanyororo bo mu ibohero rikuru ryo mu ntara ya Gitega barahanzwe n'ikibazo cy'ubukene bw'ibifungugwa indwi igiye gukwira bataronswe ifu y'ubugari bamwe mu banyororo bakaba batanguye kugurisha uduhuzu n'ibirato kugira bigurire ico bafungura idonido na Eric Niyonzima
Arahezi nista no mwibohero kuru jina ragitega umugwa mkuru wa politike atafu gari baronswa obanyororo babuga ko baronswa magara mjana merongo binatano iwi harage gusa utkodo harage mwara wafungwa batujat kwa onyene bamwe rero mu iryo bohero bakabavuga ko bisaba kurara ubusa ngo kuko n'utkodo harage abari nica nikize nkuko isoko ryacu aho mu bohero rya Gitega ribimenyesha hamwe yofu itoboneka vuba ingaruka ku magara abanyororo zishobora kuba nyinshi kuko badafungura iguko byategerezwa iryo soko ryacu ribandanya rivuga ko abanyororo benshi baguma baryamye kubera inzara bamwe mu banyororo bamwe iryo bohero ngo kugira abashobora kuronka twabashira ku munwa batwiye barinda kugurisha duhuzu cyangwa ibirato gutyo baronka udufaranga dukeyi bagaca baza baratuma ifu abanyororo baba basohotse hanze abandi bavuga ko bakorera abanyororo bifise kugira ngo babahe twabashira ku munwa bigoye bikiriko kuko ubu ntabakigemurira abanyororo kubera ikiza coronavirus abo bafungwa bo mu ibohero rikuru ryo mu ntara ya Gitega basaba bagira neza babishoboye kubafasha ibifungurwa mu maguru masha ngo nayo atari uko barashobora kwicwa na kigoyi iryo kena ry'ibifungurwa rikunze no kwibonekeza mu yandi mabohero ngo ryoba riva ku madeni leta ifitiye abadandaza bahora bazanije ibifungurwa ku mabohero yo mu Burundi
Eric Niyonzima arakenuye wahoze ari umukuru wa zone Rukaramu komine Mutimbuzi yaraye mu gashoka komine Kabezi mu ntara ya Bujumbura Deodindasi Niwigira yari yarekuwe ku mugoroba wo ku munsi wa mbere w'indwi na Patrice Niyonzima umushikiriza manza wa parke ya Kabezi inyuma ya mezi yababane yaramaze atawe mu mvuto amakuru atangwa nabegereye umujyango wa Eric Nije nahagera yahoze arongoye Lycée Rukaramu bivugwa ko yoba yagandagwe na Leonidas Niyibigira amenyesha ko itegeko ryo gusubira kumuhagarika ryoba ryatanzwe n'umushikiriza manza mukuru wa Repubulika Sylvestre Nyandwi. Ayo makuru abandanya avuga ko umushikiriza manza wa Repubulika ariwe yoba yanategetse Patrice Niyonzima arongoye parke ya Kabezi gusubira guhagarika uwahoze ari umukuru wa zone Rukaramu ngo kubera ko yari yamurekuye aciye kubiri n'amategeko. Leonidas Niyibigira yari yafashwe kuwa 25 Ruhuma uyu mwaka inyuma y'urupfu rwa Eric Nije nahagera yagandaguwe mu ijoro ry'uwa 24 Ruhuma uyu mwaka nyene ababanyi inshuti n'abagenzi b'umuhisi bakaba bagumye bavuga ko urupfu rw'uwabo gobazwa uwo yahoze arongoye zone Rukaramu ariwe Leonidas Niyibigira. Mu buhinga bw'ibyuma batumirira amate tubandanyirize mu gisata cya politike
erupeya
ikumira mu vya politike na cyane cyane y'umugambwe CNL ryaribonekeje muri uyu mwaka wa mbere ndayishimiye amaze ku butegetsi kurusha nuko byari bimeze ku ntwaro ya nkuru nziza yakoreye mu ngata icegeranyo cishira hamwe giyemeje gukingira agateka kazina muntu IDHB cyo kuri uyu wa gatatu kivuga ko abanywanyi b'umugambwe CNL baganiriye naryo babona ko intwaro ya CNDD-FDD itigeze ihinduka ndetse bakagira amakenga ko ibyo umukuru w'igihugu yemeye ko azohana amabi abakoregwa bitigera bishigwa mu ngiro. Dani Claire iratwumva.
Mu gihe bamwe n'abandi bari bizeye ko azokugurura urubuga rwa politiki ku batavuga rumwe na leta, Evariste Ndayishimiye yaciye yihutira kubugarira nyabuna imiryango mu gushira abantu bakomakomeye bo mu mugambwe CNDD-FDD mu mabanga akomakomeye y'igihugu. Nk'uko biri mu cegeranyo cishira hamwe IDHB cyiswe Ndayishimiye inyuma y'umwaka ngo umugambwe CNDD-FDD waciye wigiza kure umugambwe CNR ari wo mugambwe uza kwisonga mu yatavuga rumwe na leta ushikaho utakironka n'uruvugiro bitaye ko imvugo z'abategetsi bagize leta ya Ndayishimiye ku bijyanye n'abatavuga rumwe na leta yagiye ikakara ndetse n'abanywanyi ba CNR bagenda barahagarikwa agasakisaki bagiritswa gukorana n'imihari igwanya leta mu gihe atavyemezo vyigeze bishigwa ahabona ko bashigikiye ibitero vyakogwa n'iyo mihari. Ishirahamwe IDHB ntiryafashe iminenegwe kandi amajambo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yashikirije acimikwa aho yavuga ko abatavuga rumwe n'umugambwe aturukamwo CNDD-FDD atakibanza bazigira baronka ku ntwaro yiwe. Eka mbere no muri munyonyo 2020 Evariste Ndayishimiye yarahamagariye ugwaruka rw'imbonerakure kongereza umurindi w'amarondo y'ijoro kugira rushinge ijisho ku banywanyi b'imigambwe itavuga rumwe na leta yise abansi w'u Burundi. Naho rero ngo habonetse agahengwe gato ishyirahamwe IDHB rivuga ko ryashoboye gutororokanya ibyaha bitari bike by'ubwicanyi ukuburiza igufa ihagarikwa ridaciye mu mategeko hamwe n'ihohotera ry'abanywanyi ba CNR ryakozwe na cane cane mu mwaka w'2021. IDHB yarashize ahabona kandi ikubagugwa ry'abo banywanyi ryakozwe n'imigwi imbonerakure harimwo umunywanyi w'uwo mugambwe mu ntara ya Bubanza yakubiswe n'imbonerakure ku igenekerezo rya 13 Rusama 2021 mu nyuma agahava yitaba Imana. IDHB ikababazwa n'uko atambonerakure yigize igira icyo ibazwa kuri ayo mabi ngo hagarika izo mbonerakure abakozi b'iperereza hamwe n'abajejwe intwaro bagumye ahubwo batera ubwoba abanywanyi b'umugambwe CNR. Icyo cegeranyo kivuga rero ko intwaro ya CNDD-FDD itigeze ihinduka bishemeye. Abanywanyi batari bake b'umugambwe CNR baganiriye na IDHB baracizera umugani uvuga ko iyakariye itagata. abandi nabo bakamenyesha ko ivyo Evariste Ndayishimiye yemereye abarundi ko azogwanya ukudahana ivyaha ari amaresha mugeni. Abanywani b'umugambwe SNR bavuga rero ko bababajwe nuko inyuma y'amatora yo mu 2020 bemeza ko bari batsinze atakibanza na kimwe bigeze bahabwa mu ntwaro no mu mashirahamwe ya leta kuko byose byashizwemo abo mu mugambwe CNDD FDD. Ikindi nacho IDHB livuga ko mu ntara zimwe zimwe nka Bubanza, Makamba, Mwaro na Kayanza abajejwe intwaro baburagije ibirori n'amanama y'umugambwe SNR canke uwo mugambwe ugasabwa kwerekana uruhusha kugira ukoranye ayo manama. Mu ncamake kubwabo baharanira agateka kati na muntu haracari kare cyane kugira umuntu avuge ko umugambwe CNDD FDD imbonera kure hamwe n'abajajwe umutekano bahinduye ingendo kubijanye nuko bafata umugambwe SNR. Abatari bake muri uwo mugambwe bagatinya ko ibintu bishobora kuyangara mu gihe cy'amatora yo mu 2025 hamwe nayo mu 2027. Mu makuru yacu yejo tuzubaganirira uko urwego rw'ubutungane rwashizwe mu kwaha k'umugambwe CNDD FDD uri ku butegetsi nk'uko bivugwa mu cegeranyo IDHB yise Ndayishimiye inyuma y'umwaka.
Denis Claire iratwumva urakenuye umugambi w'ukubaka urugomero rwa Jiji Murembwe wari kuza ari ingirakamaro ku Barundi iyo hatabaho ugucererwa kw'ibikorwa igikorwa cyo kugubaka kikaba cyaharugwa ko kizomara amezi 42 mu ntango idonido na Eloge Divin Remesha.
Mu ntango umugambi wo kubaka urugomero rwa Jiji na Murembwe vyaterekanya kuzomara ikiringo kingana amezi 42 ariko ico kiringo kikaba gishobora kongerwa ko nubari gutsindira isoko mu gihe vyokenerwa. Tubibutse ko ishyirahamwe CMC ry'abataliyano hamwe na Ohascom ryo mu Misiri ari byo byari byahawe isoko, CMC rikaba ryari kuba ryo rirongoye ibikorwa naho ritigeze rihonyoza ikirenge mu Burundi kuva muri gitugutu 2018. Muri amezi 42 yategekanywa ibikorwa byo kubaka urugomero nyezina bikaba byare gutwara amezi 36 harimo amezi 30 yo kubaka hamwe na 6 yishyirwaho ry'ibikoresho vya nkenegwa. Ubwo rugomero rukaba rwari kuba rufitiye akamaro kanini abanyagihugu nk'uko bivugwa n'amasoko ya RTA. Hano bavuga ko yorohera kubakwa rwari gutuma umuyaga nk'u Burundi bufise wari kwigwiza na kabiri gutyo ukenewe mu gihugu ukaburaboneka nari ryo umugambi watangujwe ibice 10% gusa vy'abanyagihugu ariho baronka umuyaga nkuba mu gihugu cyose. Umugambi w'iyubakwa y'ubwo rugomero iyo ukogwa nk'uko warutekanijwe zari guca bituma abanyagihugu bangana n'ibihumbi 500 vy'abarundi baronswa umuyaga nkuba bitagoranye. Aho ni mu gihe hatari hake nko mu ntara hagati usanga abanyagihugu batagira umuriro bakikora kutubuji canke amatara akoreshwa na petrole ibica bituma bahereza ubutunzi bwabo. Mu nyungu zari kuboneka ibikorwa byo kubaka ugo rugomero birangiye hari kandi niduzwa ry'ubutunzi bw'igihugu. Aha abakurikiranira hafi iby'ubutunzi bw'igihugu bavuga ko byari gufasha korohereza ibikorwa by'amahinguriro eka mbere n'ibindi bikorwa bijanye n'ubutunzi bisanzwe bibangamirwa n'ikena ry'umuriro. Ubuzi ku banyagihugu begereye ahateguwe kubakwa n'indi nyungu kandi igihugu cyari kuronka kubera ko ahategekanywa ko abari hagati y'amajana 5 n'amajana 7 bari guca bahabwa akazi mu kiringo cy'imyaka 3 kugira bahakorere. Ibikorwa nyezi na byo kubaka urugomero rwa Jiji na Murembwe bikaba bitekanijwe ko bizotangura mu minsi iri imbere nk'uko byashikirijwe n'umushyikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni kuwa 15 ruheshi uheze inyuma y'ikiringo kingana n'imyaka 2 n'amezi 8 hatewe umukono ku masezerano yo gutanga isoko ryo kubaka urwo rugomero.
Eloge Divin Remesha tugukengurukire leta y'u Burundi ya Tanzania n'iya Repubulika yarani intwaro rusange ya Kongo zari yumviriye umugambi wo kubaka ibarabara ry'indarayi rizoca muri Uvinza Musongati Gitega Bujumbura na Uvira Kindu. Ivyo biri mu vyavugiwe mu nama shikiranganji yo kuri uyu wa gatatu. Prosper Ntagwamiye umunyamabanga mukuru akongera hakaba n'umuvugizi wa leta y'u Burundi amenyesha ko uyo mugambi washitswe ko biciye mu rwandiko bumvikanywe hagati y'ivyo bihugu. iryo barabara rikazofasha Uburundi n'ibihugu bihana imbibe gushikira ku kivuko c'i Dar es Salaam kiri mu gihugu cha Tanzania mu kuronka ibidandazwa vyoroshe.
Integuro y'urwandiko rwo mwumvikano hagati ya leta y'u Burundi na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gwerekeye umugambi rusangi wo kubaka ibarabara ry'indarayi Uvinza Musongati Gitega Uvira Kindu igice cha Gitega Bujumbura Uvira Kindu yone gurashikije umushikiranganze jeje gutwara abantu n'ibintu ubudandaji amahinguriro n'ingenzi mu ntumbero yo guteza imbere ugutwara abantu n'ibintu hakoreshejwe ibarabara ry'indarayi leta y'u Burundi ya Tanzania n'iya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zari yumviriye umugambi wo kubaka iryo barabara Uvinza Musongati Gitega Bujumbura Uvira Kindu. Uwo mugambi washyitswe ko biciye mu rwandiko rw'umwumvikano hagati y'izo bihugu bitatu. Iryo barabara ry'indarayi izofatana n'irindi risanzwe rihari riva i Dar es Salaam gushika Uvinza rizofasha Uburundi n'ibindi bihugu bihana imbibe gushikira ikivuko c'i Dar es Salaam gutyo byorohe kurangura cyangwa gushorera ibidandazwa mu bindi bihugu. Intego y'urwandiko rw'umwumvikano yerekeye igice cy'iryo barabara y'indarayi Gitega Bujumbura Uvira Kindu yateguwe n'abahinga b'Abarundi n'abo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo babifashijwemo n'ubunyamabanga nshingwabikorwa bw'umuhora wo hagati. Intumbero y'urwo rwandiko rw'umwumvikano ni ukwerekana ingene ibyo bihugu bibiri bizokorana mu kurangura uwo mugambi. Yeje guhanahana ivyiyumviro kuri iyo nteguro, inama shikiranganji yarayemeje isaba ariko gutomora uko urwandiko rw'umwumvikano rwanditswe mu rurimi rw'Igifaransa.
Muri iyo nama shikiranganji nyene umushikiranganji w'imibano yasabwe gutegura umugambi nyezina werekana ingene abana bo mwibarabara hamwe n'abasegereza mu bisagara bazokugwayo Burundi bagasubizwa mu miryango iwabo. Dusubire twumvirize Prosper Ntagwamiye umunyamabanga mukuru wa leta akongera akaba n'umuvugizi wa leta.
Umushikiranganji rero gushigikirana imibano hagati y'akazi na muntu n'iterambere ridakumira yarashikirije urwandiko rujanye n'umugambi wo gukura abana mu ibarabara n'abandi bose bagenda barasegerereza mu bisagara. Ubushikiranganji bwihaye ihangiro ryo gukura abo bana mu ibarabara no gukuraho izo gusega mu bisagara abo bose basubire kuba mu miryango. Ubwo urwandiko rusaba ko abo vyega bose bofasha kugira ngo iryo hangiro rishikweko. Urwandiko rurerekana ibizokogwa n'inzego zijejwe gukurikirana uwo mugambi. Kubera inama mushikiranganji yasanze icyo kibazo gihambaye, yaciyisaba uwo mushikiranganji gutegura umugambi nyezina werekeye icyo kibazo, ukerekana icyabiteye, ingene vyotorega umuti, abo vyega, n'icyo umwe wese yokora n'uburyo bukenewe.
Nyinshi mu miduga ya leta igeze aho umwasa ashaka kubera gusaza no kudasuzumishwa. Akenshi iyo miduga iteza n'amasanganya mu mabarabara. Uretse ivyo na leta ubwayo irahahombera ibitari bike bivuye kuri iyo miduga. Idonido na Eloge Kwizera.
Bimwe mu biranga uko gusaza kw'iyo miduga ya leta ni uko myinshi muri yo usanga itagifise amatara akwiye, iyindi nayo ugasanga itagira ibiyo. Ibyo rero bikava kudasuzuma iyo miduga n'ishaka rike rya leta mu bijyanye no kwitwararika iyo miduga. Uyu munyagihugu arabyigana.
Abantu basanzwe cyangwa mu gisagara turatunze ubu hagati turabona abona yuko hariho kutagira gusana ngo bucyanke budakurikirana ibyaha nk'ikoreshwa ry'imiduga ya leta. Imiduga ya leta ni imiduga myinshi tubona hano mu gisagara itagira ibiyo, ibindi nabyo itagira amatara y'inyuma. Ni ukuvuga ikintu cy'amatara y'inyuma nk'ubundi mu nyuma yawe ariko kimwereka yuko ufashe icyo bitishyire. Bobo rero iyo miduga yabo kenshi ni iy'amatara y'inyuma. Imiduga ahanini tubona imeze gutya n'imiduga y'igipolisi, imiduga y'igisoda. Muri make rero ingorane kandi tubibaza yuko akazi ko ari bidasanzwe.
Bamwe mu bakora umwuga wo kunguruza abantu n'ibintu bavuga ko iyo miduga yama yateje impanuka aho mbere itigera ihagarara kubera atabyangombwa iba ifise na cane cane amasezerano akinga impanuka, ibyo bita assurance mu Gifaransa.
Ikiwa kichoo chana masanganya, akuwa niyo miduka, hama niyo mwuzi kibe isanganya, kutuwa kumuzi enze kibe isanganya, kumuzi ni muduka, yomu kushichangu njimu kuibuna wazi. Hala mazina kitatu, ya la hiti muga, hama nungu alibu mufashe, na kila chino wako fashide, nukuli ya kesi, nukuli ya nchi miduka kesi, na maasi asi ya alu, kwa wapaku hivu ndu kumimi, sana kama asi asi jiru, hama niyo gonze, yomu dubi tayiru kia isigenza, na kumala mazi.
Kugawa wanyagi hugu, uruhombo kurireta, nirunini chane, aliko ikiwa wajikuruta vyose, nuko imenyesha nuko iyo miduga ya leta iyo ipfuye aho gukoreshwa baca baraba aho bajana bagahagarika kakaba akamizwe n'ingoma aha bakavuga cyane cyane kiyo mu bushiranganze bw'amagara y'abantu no kwivuna abansi
sina chani miduga ya reka isa tuwendo to do tuwa kwa ite rani shamb kibu ya ngao alitu bani miduga mshara juma gara razi miduga ilimu mshara juwe minu gorozi mshara juwe kwa ipuna wansi ya kani kwa uteka mkwina kamara maza ya kila humbe ya mahila meshi nishi jono ni karawu jura hagarara mkwini ki miduga uga rushibu madere katika sini mbubu mgu chunga ya matunga ya ayo kareo ya liku ye gu sila mu itunga ya jia miduga hama bakarawa kia miduga boi koresh hama bakarawa nukuni miduga ya mtaza
Kuri ibyo RPA yarondeye umuvugizi w'ubushikanganje bw'intwaro yo hagati umutekano n'iterambere ry'amakomine Petero Nkurikiye kugira agire icyo ayivuga ko ariko ntitwamuronse
Ero shkwizera arakenuye tubandanyiriza no makuru mu gisata c'indero abanyeshure bo ku mashure amwe amwe yigenga batakaza n'imiburiburi amasaha 72 kucigwa gikomeye bivuye kukudashira mu ngiro ingingo y'ubushikiranganje bw'indero itegeka ku mwarimu umwe ategerezwa gukora amasaha 8 kundwi ivyo bishikirizwa n'abarimu aho babicishije mu kinyamakuru cabo ijwi ry'umwarimu basaba ubugenduzi bukuru indero gukurikiranira hafi ayo mashure Francine Mahoro
Kuva ubushikiranganje bw'indero bwongereje amasaha umwigisha akora kundwi akava ku masaha indwi akaja ku masaha 8 amashuri amwe yigenga yaciye agabanya ibyo yigisha kuvyigwa bikomakomeye bita ku principal mu gifaransa Ije tubisoma mu kinyamakuru ijwi ry'umwigisha casose kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 2025 ruheshi 2021 abajejwe ivyigwa kuri ayo mashure ngo bakura ko amasaha 2 kundwi kuvyigwa bikomakomeye ku gisata kimwe kimwe Icigwa cyahora kiri ku masaha 10 kundwi gitacigwa amasaha 8 kundwi ufashe umwaka wose nkuko tubananya tubisoma muri ico kinyamakuru abanyeshure batakaza amasaha 72 ku mwaka muri ivyo vyigwa ngendegwa ko nk'igifaransa n'icyongereza mu gisata c'indimi ivyo rero biraheza bikagira ingaruka ku banyeshure Ikinyamakuru ijwi ry'umwarimu kivuga ko inyuma y'imyaka 3 ubushikiranganje bw'indero bwongereje amasaha umwarimu ategerezwa gukora ku munsi haracibonekeza mu gisagara cya Bujumbura cyane cyane amashuri yigenga adakurikiza iyo ngingo kubwije ikinyamakuru itegeko rigenga amashuri rivuga ko icigwa cigishwa isaha imwe kundwi gifatirwa ku manota 15 bisigura ko icigwa cigwa amasaha 10 kundwi giharurirwa ku manota 150 mu bikorwa byo mu ishure bya buri munsi hamwe no mu bibazo Abigisha bo kuri ayo mashure bakavuga ko bidatahuritse ingene ico cigwa kibandanya guharurirwa kuri ayo manota kandi kitayakwije mu kwigisha abanyeshure ikindi abari mu bigisha muri ayo mashure bidogera nuko kugabanya amasaha bituma amafaranga bahembwa agabanuka kuko baharurirwa ku munsi bakanegura ko abanyeshure bahatakariza umwanya wo kwiga kuko abo bigisha baba bategerezwa guheza icigwa mu mwanya muto Ikinyamakuru ijwi ry'umwarimu mukurangiza giti k'ubushikiranganje bw'indero bwashizeho itegeko rihana amashure yigenga ashikanye 30% mu bibazo bya leta habuze iki kugira ubwo bushikiranganje buhane amashure adakurikiza amategeko
Erupia
Tusozerere ano makuru mu gisata c'impunzi mu rukurikirane rw'amakuru yacu mu byaranze umwaka Barisito ndayishimiye amaze ku butegetsi uyu munsi uruganda rwa RPA rubabwira ibyaranze igisata c'impunzi muri uyu mwaka rero haratahutse igitigiri kinini c'impunzi ni no muri uyu mwaka nyene abahinga mu by'agateka kazi na muntu mwishira hamwe mpuza makungu ONU bahagurutse bakiyamiriza iburagizwa rikoregwa impunzi z'abarundi cyane cyane abari ku butaka bw'igihugu cya Tanzania iburagizwa riri mu vyoba mbere vyatumye impunzi nyinshi muri ico gihugu zihitamwo kuja kugwa aho bataye uruzogi. Inkuru ya Emmanuel Niyungeko.
Kisunzwe imibonano n'indimburo hagati y'ishyirahamwe gitaha impunzi ku isi HCR leta y'u Burundi na leta y'u Rwanda ku ruhande rumwe, ku rundi ruhande HCR leta y'u Burundi na leta ya Congo. Icegeranyo c'ishami rya ONU gitaha impunzi ku isi HCR cashizwe ahabona kwa 14 ruheshi uno mwaka, kivuga ko guhera muri myandagaro umwaka wa 2020 iryo shyirahamwe ryatanguye gufasha abarundi guhunguka bari mu gihugu kibanye cy'u Rwanda, abari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ico cegeranyo cerekana ko batanguye gufashwa guhunguka guhera muri nyakanga uwo mwaka nyene mwihunguka ryatanguye kuva mu mwaka wa 2012. Ico cegeranyo cerekana ko kuva mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka ariho hahunguka impunzi nyinshi kuruta iyindi myaka yose. Hahunguka rero abarundi barenga 800,000 ku kwezi, mu gihe bitegekanijwe ko uyu mwaka hatahuka abarundi bangana n'400,000. Icegeranyo c'ubushikiranganje bw'intara hagati mu gihugu mu Burundi cerekana ko kugeza kwa 20 rusama uyu mwaka hari hamaze gutaha 45,000. Naho biruko kwigenekereza rya 13 ndamukiza uyu mwaka igeneze mu Buswisse, abahinga bishira hamwe mpuzamakungu ONU bari yamirije ico bise ihonyangwa ry'agateka cy'impunzi z'abarundi bari ku butaka bwa Tanzania. Abo bahinga bavuze ko kubera impungenge bafise kwitituka ry'umutekano wabo, abatari bake mu barundi bahungiye muri ico gihugu bahisemo gutaha atari uko babishatse, ariko kubwabo bahinga izo mpunzi ziba zibona ko ibi bisumbana. Bahitamo rero ko bovuma bagwa iwabo. Kubw'aba bahinga ipfungwa ridakurikizwa amategeko n'inyunuzwa ry'impunzi z'abarundi byo byarakozwe n'abapolisi ba Tanzania cyangwa inzego z'iperereza ry'icyo gihugu bafadikanije n'iperereza ry'u Burundi. Icyo gihe abo bahinga ba ONU bakaba bahamagariye leta y'u Burundi na leta ya Tanzania kubahiriza agateka cy'impunzi. Muri myandagaro umwaka wa 2020 leta ya Tanzania yarafashe ingingo yo gusubiza ku nguvu abarundi 8 mu gihugu cyabo cy'amavukiro. Abo rero leta y'u Burundi yaciye ibashikiza mu mvuto mu mabohero atandukanye. Ishyirahamwe gitaho agateka kazi na muntu Human Rights Watch ikaba ryavuga ko abo barundi bahoga ubusa. Human Rights Watch ikavuga ko kuwa 26 ruheshi umwaka wa 2021 Sentare Nkuru ya Muha yanse kubarekura iby'agateganyo, naho nyene kubw'iryo shyirahamwe atavyagirije byigeze biboneka. Lewis Maje harongoye Human Rights Watch mu karere ka Afrika yo hagati ati icyo ni cerekana ko icabaye ari nkinamico, bikongera bikagaragaza ko itahukanwa gizo mpunzi ari ingingo ya politike.
Emmanuel Niyungeko tugushimire. Nino ngaha nshuti namwe bakunzi ba FP yaduje dusozera amakuru mu Kirundi yo kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 25 ruheshi umwaka wa 2021. Ndabashimire mwebwe mwese mwadutije umwanya wanyu mukadukurikira. Marie Ange irakoze, nariko ndabashikiriza amakuru mu Kirundi. Ndabikebanure, ndabifuriza amahoro n'umutekano mu banyu no mu byanyu na gahwanye.